Nuvuyo kakhulu namhlanje ngibona kunje ngapha ekhaya. Bele ekhaya likakhokho umfo. Jebandisi kumzukulwana wakhe nje. Andizazi banoma manje ngubani funa ubadeli bemde ngoba ngani selihambe kakhulu xesha siyaxolisela kuba silingene lethu. Kodwa manje unwaba ngoba ngani akho nomnye ndibonayo uyapha ekhaya.
Unwabile. Unwabele nyani.
Naye unolitha phelele phana nje naye uyavuya. Uyabona kwakhe. Sangathi ashiye umntana athi abaxutha abantu. Apha kwakhe. Bamnandi ke kungu kakhulu. Ukokuqala ndimaphambi kwenu nesisizwe. Sikhe ngeveza namadoda kodwa ngeke. Ukhona ubloko uzaqinisa uzawafake i-oil. Bantwana bahle isizwe sasekhaya isizwe sakhoko manje umntana wenani ngabantwana bakakhoko umhlondo mnamadaba umntana wenu kodwa ndifuna ukuthi njengoba ndingumntana wenu ndinikwe la xanduva lokuba mandimande mandinikhokhele. And in the pattern and go to a man, they need for
care.
I'm on the Viagra pool. Even Babin in the Yango Pele in Patillo, my make I have not born and been in test. Nangumati. Gogo and the village, if we can't have a dining, if we got the ambe, we got from my hand, let's do nothing, just as I got to the jolly. Go to Angogo. The Sala Abbey, the Fuga, the Ake. Why, and the Boeing of Go to Mix. And go, Mama, Nino, get a bandwa. Never leg, and you buy this every day, and this will I don't turn about Nabai. Six song, Sibamben, Siapami.
Yes,
Gordon. Bass Bambi nine, stay in Bumba, stay in Yanda, South Tigers. Would a gold dial. Biggest of our business with Sakana and the younger Kala Lake, which I know. This hotel, we go to Nazos Quas and I wouldn't go down apples for Pele corns. Co, elegant January. Funeka could be a good look at our arm. Skiffumland and Ninja. Ukwakha isizwe nothi ngokuthu ayi andidibani nothu andifuna ndibani nathanda uthetha nje kodwa andiqala ngothu ayi andisari ngobunzwayo ifuna ukuphumeka necaleni kwaye qho ngojanuwari ndizamandla ayikhupha inkomo ngokokuqala esakho ke yovula unyaka sike siphefumlane nesesonke. Apa kwezi ntsuku zidlulileyo bendike ndaya le apha eShowbury apha ecaweni ke abazali bam ke uqala phana kukhokho lo mhlondo wayengumwesile Fayeway wakhosana mawesilela na bayifundi sibonke. Wazophinda. Utata omkhulu uCharles ebefunda beShopa. Waphinda utata nomama uNdlunkululwana ebengumwesile a. Kutheni ke manje ngazoba ngumwesile? Ngakho ngilandelela lapha khona. Ngikutshela ngophi? Kwaye khona nyaka lena ngecawa yomnqophiso ndizambhalela umfundisi. Abawazi ukuthatha inkomo apho.
Yes.
Ndiyanikela ngayo lo. Minyaka le. Nakunyana wam nikhona kudala ndikokulana ndiyithethayo nizabakhumbuza usaphilayo noba ndikho mna. Nesinitsho nithi Bayethe uZwelozuko. Sayimisela lona. Bangabe besithini. Ndiyanikela loo nto leyo ndiyayiqala ndidibana nam nje sithi nje eleke nyaka funeke sidibaneni apha ngoJanuwari phindeni bantwana bahle sizo sakuthi esihle kanje madoda andinokuthetha ndiyazi uba ngasithini yho ndiyobona ngento sekwamandi Hulumende uzalakha ibhodwe waye uzandinika i-staff sokuba sincedisane sisonke ukwenzela ntoni sidivelopheni laa nto isizwe esi i-trust ndizayivula yona sizaya naphana kwa-agriculture funeke sibe nazo nesekhaya imihlaba le niyilinywe sizaba nazo ne-tournament ulutsha like liyekele lento uba mandihlale phana kwezi ndawo yezena zibe zibandizimande ayi ibhokho funeke ngoku iyeko le nto abakuthala ibhokho funeka akhe ejimini
ya
bazasincedisa kakhulu bazayifumana igeti nebhola yonke into baza kufuneka babe phana mayisephuma phana ahambe oqokelela iinkomo zakokwabo nekanye iigusha zakokwabo kasifake ebuhlanje ngengoma savuka apha esikolweni ke make apha ke make yho esi sizwe sam yho sithena kakhulu ngoba ngani sinezifundiswa sinababhali andiyazi uba ndingasithini ngoba sityele kakhulu kodwa sithina siyafuna uzilahle zonto kanti umntana funeke athi gaske ndifana natata unotyesi kaze lifana nota njalo. Ngokwezakhono zethu asizisebenziseni zakhono zethu ukhona utata ongafuni uba umzi wakhe
mawuphumelelenanini
na funeke sikalapha ebantwaneni nabo ke sibaqeqeshe ungathi hayi umntakabani lowani kodwa uyambona wenza into eroma mnqande nathi kwecala sukuthi oh ulungisa lona wam umntana lona wakho ayikho kwakha koko ayikho kwakha masidibaneni sisonke andizothetha kakhulu bantu badala njengokuba nditshilo nje ndithi urhulumente uzalakha ibhotwe and then yestaff zabo bakhona abantu ikhanselenza ndifuna uzichongela yona ngaphandleni kalena karhulumente ndifuna ukhetha apha kwiingqondi ndawo yonke andizothi hayi ziingqondi zakwajola sezakwabani ndizawukhetha abantu abanesakhono abakwazi unyamezela unto mawuthini makubhekwe phambili sibazokwazi bacebisane nam ukhona ke utathe alizombiza ngagama sendikhona umuntu esendimcongile okuqala ozaba I kambi Ama-Mpondomise royal ikira royal council ndo yabona ngathi into zesilungu ke ngale manje lempondomise lokhu liyaqhobosheka nelulu
yeah
akukhona umuntu endimane sami endimthenga ndiyayimisela loo nto ozancedisana nami kakhulu kwiinto zobumpondomise andicebise umcebisi wami nabanye ke ayiba inguye yedwa naye uzawube bekhona namanye amadudu njalo njalo sisincedisane nisisonke into into ebalulekileyo makubhekweni phambili ndibulele Ama-Mpondomise makhawa amakhulu alapha esi sizwe akhona ootata abadala apha bebelwela ukumkani into yobutotata umadasa uba ebesathi ntata umadasa ngelapha ootata umbhabha bethiwa yintani wempilo omdala ke nakakhulu abona ootata urhibele ngamatheko awo nabanye ootata abadala bakhoyo apha nabatsha ke babencedisana kubama kuloo kumkani bukakhokho umhlondo ngoba yibo bam bokungakhokho umhlondo umna mandisabubolekiwe ukuba mandikhabe bam nam ndizawusuka nam kulele ndawo kuzawungena omnye uzaive unyana naye naye uzawusuka kungene njalo njalo kwaye ke ndinge ndabhalana ngamagqwetha lam ulwile Ama-Mpondomise niyilwile niyilwile nam niyaqaqwa nyhani niyasithanda isizwesi abanye abantu abagubha abancama abancama iibheni zabo zokugqibela belola obuvukumkani oomama abanye apha bangawahlulukazi kodwa bebencama bakhupha izinto zabo bazi mlwama kulolo vukumkani yayibulela kakhulu ke loo nto kakhulu ngoba ngani ikhulutya esinalo phana elilobu vukumkani asikwazi uwabhatala amagqwetha kodwa ndiyamthanda ma utata unotyesi namagqwetha team yakhe yongakuba yokuba babe nobuntu banobuntu aba bantu abaya ngoba balingabanye abantu bekade asondayeka le nto kodwa bakwazile ukuqima ekuba kanye bathanda ubuzwe babo ndibe buhlungu ke bakhona ke abantwana abahle nangoku ndimangalelo ndisamangalelo amadoda amabini enye ke ndiyayanganongoba ungwalapha ekhaya ungujola kodwa yena uphinde athi kwamna mandisuke ebukumkanini akurhoxiswe isatifiketi nomnye ke omnye uphetho wakhe ovula nto ngumntambo yangonose ntambo bahamba nenye ke bathi nomnye ke wesithathu kulona wesithathu yena ke uthi uyiMampondomise royal family royal council andiyazi ke iMampondomise royal council andiyazi ke yona ke loyo ngoba ngani sisonke silapha kwaye nafuthi bade bancama bo apha bathi kaloku bade bathi utata unotyesa apho hayi uyabathenga abantu hayi baseGoli ePitoli kanti mangalele phana jonga bawumangalela Ama-Mpondomise Ama-Mpondomise bawashiya bawamangalela le ngobana baphana ePitoli azabanye abantu bayahlekisa kwaye ndiba ndiyithetha nje ndibaxhoka nangamagama noba ungathwani abazokulunga ngoba ngani abananjongo yokuphakamisa isizwe banenjongo yokuchitha isizwe ke bona ke abazolunga mandihamba namanyanga mandihamba ndibe nawakukhokho wam umntwata ukhona apha nabandimboni unoletha ukhona naye nangapha amatsha wakhona nawo ngapha Zwelozuko.